song called Ina Punahele.
Ina Punahele, e aloha kako, ike kahi, Ina Punahele, e aloha kako, ike kahi, ike kahi. Kamea no ke akua, mai ke aloha, mai ke aloha. No kamea no ke akua, mai ke aloha, mai ke aloha.
You are the wind.